nkuko mubibona hano turi ku kiyaga cha Tanganyika kuri Safi Beach neza na neza aho habaye umwuzurira w'amazi ikiyaga cyongereye. KZ TV na kevinisahot.com twahishikiye nkuko tugiye kuganira na nyene Safi Beach CEO wa Safi Beach agiye kutuganiriza ukuntu ibintu yavyakiriye n'ukuntu agiye kuvyitwara mu muri rusange.
Bon, twebwe musanzwe tumaze gutangura kubimenyera kuba tubimaranye mu minsi kuva mu ntango z'umwaka mu kwa mbere amazi yaraduze araduga cyane rero byari bimaze iminsi biduga ariko nk'ibyabaye ejo ku munsi wa gatatu byari byaramaze yaraduze cyane cyane rwose ku rugero tatumenyereye.
None umuvuze yuko ngo mazi amazi misi atera mu misi iheze hose, none iki kibazo cy'amazi atera hano ni kibazo cyo bakiva kuki ni impamvu iyo ituma amazi atera nkuko ahantu hakamera nkuko kose
ubyo kuri twebwe titwomenya igituma amazi atera gutyo kuko turakurikiza ibyo abahinga bavuga. Urumva abahinga bari batubwira yuko ategwa n'ihindagurika gibihe abandi bakavuga yuko ashobora kuva muri Kongo muri baraje bariko barubaka. Urumva ntumenya igituma neza na neza aya mazi ariko arakora ibi bintu.
None nka wewe ubona ku Safi Beach yawe ubona byagenze nkuko nka wewe ubona turabona yuko ari agahombo kanini ugiye kuvyifatamo gute ugiye kubikora gute uko hano ku Safi Beach yawe?
Twebwe ikintu tugiye gukora ubu urabona haza imicafu myinshi iba ivuye mu makartier hasanzwe hazana imicafu myinshi cyane. Ibyo tugiye kubandanya tubikora tugiye no kubandanya kwihangana no kurindira gushika igihe bizohagarara kuko niba ari igihindagurika gibihe nugutegereza tukarindira.
Nikihe kintu mwosaba abenegihugu na nikihe kintu mwosaba leta muri rusange kugira ibintu byongere bimere neza? Ego na cyane cyane
icyo twosaba cyane cyane leta ni uko bohimiriza abantu bo mu makartie na Amerika arabikidufasha kuko nta kuntu twoguma tugwana n'intambara zibiri. Urumva ugwana n'amazi kugira urabe ukuntu akazi kobandanya ugasura ukagwana n'imicafu iva mu makartie kandi abenegihugu bahitayo babibona bazi yuko ifite ingaruka mbi. Rero turasaba rero yuko n'abenegihugu boreka kuza barata ibintu mu miferege kuko biratuma amazi adashobora kugenda biratuma haza imicafu myinshi cyane. Rero twosaba yuko nabo nyene bogerageza bakareka kuza barata ibintu mu miferege kuko meri yaramaze gutanga imiduga yo gutora iyo micafu. Nibagerageze bashira imicafu ku mabarabara kugira iyo micafu bayitwara higenewe kuko bagumye bayita mu mazi murabona yuko ubu tutorohewe kuma turonka imicafu tukaronka n'amazi murumva yuko bitatworoheye na gato.
None turabona yuko ngaha turavye hirya no hino turabona yuko habaye vyagenze nabi cyane rwose nkawe ubwawe n'iyihe ngingo wafashe yuko bishoboka yuko ugaruka kandi ukakora neza hano hakasubira kumera nka kera canke wahisemo guhagarika rwose burundu nicyo kintu ngingo wafashe mu cyamake.
Jewe gushika ubu sishobora gufata ingingo nimwe ibikorwa birabandanya ndabandanya nkora buke buke nyene kuko nico nababwiye nti sinoheba kuko hasanzwe hatunga imiryango myinshi abasanzwe bahakorera ngaha. Urumva haratunze imiryango uciye ureka abo bose urumva bazaba bagiye mu ngorane nyinshi cyane.
Ego turabashimiye cyane murakugize neza
murakoze namwe.